Masana bwino ndipo ndi nthawi ya nkhani pano pa Zodiac muli ndine Happy mbonerani nkhanizi. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino yati kusintha kwa luso la magono kungathe kukulitsa vuto la umbava komanso kusokoneza chitetezo cha mdziko ngati siliwonekidwa bwino. Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambi ya Frecha Nyerenda ndiye onena izi dzulo kudowa pa maphunziro a ogwira ntchito ku nthambiyi komwe ati anthu oyenera makamaka anthu ayenera kumasiyanitsa zitupa zachinyengo pofuna kuti ntchito yawo idziyenda bwino. Mkulu wa bunge la International Organization for Migration Nomagugu Nkube wati nkofunikadi kuti ogwira ntchitoyi adzitha kusiyanitsa kalata zachinyengo ndi zenizeni. Tili ndi ripoti lomwe alemba Western Kuta.
Mmodzi mwa akuluakulu ku nthambiyi a Frecha Nyerenda walikawiri kawiri umbanda odutsa malira amayiko monga kuzembetsa ndalama kumaso anthu ndi uchigawenga zimachitika pogwiritsa ntchito kalata ndi ziphaso za chinyengo zomwe zikuchititsa kukhala kofunika kuti ogwira ntchito ku nthambiyi akhale nkuthekera kozindikira za chinyengo zilizonse.
Pakakhala zizununa kuti munthu wa chinyengo nthawi zambiri amafuna kubisa identity yawo ndicholinga chonena kuti no pakanana pakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa nchitu pajai inoyo, na nibuji sinta, mwina maina, oro, sinta jitunzi mwenu, ndezi mzimei zozo nzimuri kuna nukuti lakuzise, mwabi za watu, mwini mwazita, kukala nuka na uoni na mwote, na kuna ndezi mzimei zozo, ate kumazi uwina.
Mkulu wa bunge la International Organization for Migration IOM Nomagu Kunube watsindika kufunika kuopesa njira zota ndiza antu kuyenda musavuta kuma watikudziwa antu omwalo wa ndziko ndizo linga zao ndizo funika kwambiri pazifuwa za chitetezo. Mmodzi wa ugira nchito pachipata cha Mloza kumulanje Asiza Sawerengera wati nkuteka kuti mbuyomu ankangoloweza antu mdziko lino osa zindikira kuti zitupa zao nza chinyengo modelo mapunzilowa awatandiza uta kuzindikira chinyengo chilicho
mapunzilo amenewa atandiza kukhala ndi ukadaulo komanso ukatswiri odziwa kuti kodi travel document yomwe akugwiritsa traveler ndiyeniyeni yoti inaperekedwa ndi boma
malingana ndi nthambi kupatula chitetezo ndondomeko za bunge la SADC zimati anthu ndi katundu aziyenda m'maiko mosavuta koma izi tizichitika motsatira malamulo. Ndine Western Kuta Kudowa.
Madotolo apa chipatala cha Kamuso Central kulilongwe ku nthambi yoona za mafupa ati nthambi kugwira ntchito mopira muyeso kamba kakukwera kwa ngozi za pamsewu makamaka okhudza oyendetsa njinga za moto za kabaza. Tsogolo bunge la Malawi Orthopedic Association Amorin Sabao wati chipatala cha Lilongwe Institute of Orthopedic and Neurosurgery chini mabedi 65 kwa mbata kalipano akugoneka odwala 135. Polankula kwele 25 mumzinda wati Lilongwe pa msonkhano opunzitsa anthu zakayendedwe ko Masamala pa njinga zakabaza. Asabao ati ngozi zambiri zikukhudza chinyamata azaka zapakati pa 15 ndi 29. Pada kalipano mtsogoleri wa bunge la akabaza mdziko mono a Moses Mwalabu wati nkofunika kusintha malamulo ena aona za pamsewu kuti ngozi za njinga za moto zichepe. Bungwe laendesa chisankho la MEC lati lionetsetsa kuti ligwire ntchito motsatira malamulo pa ntchito zakalembera wa chisankho imwe ayambe mwezi wa mawa. Wapampando wa bungweli Justice Annabel Talimanja wati bungweli ndirokonzeka kulanda chidzudzulo pa zolakwika zomwe anthu ena akuona. Iwa nina izilolemba kumponera mboma la Doa atakumana nda adindo pofuna kwa fotokozera za mwe kalembera oyeselerayo waendera.
Tina tumiza kalenda. Ndipo kalenda mene kuti sonyeza ma stage amene titayendedi ndi feyo kupatula kusintha kumene tinali nako apapa kuti kalembera amene akuyamba pa 6 noma tinasuntha kuti tikhale kayendi kalembera wayesezerayi zinazonse zili omake ndipo tikuyenda ndi kalenda yathu kuti amala watsimikizike ndithu kuti ifeyo tikugwira ntchito ndithu kukangalika kuti pofika pa 16 September Malawi na aliyense akati kuponya vote yake ndi kusankha atsogolera amene akufuna.
Patakali pano yemwe amangana ntchito yopanga ziphaso zaunzika ku bungwe la NRB wati kwa iwo ayesetse kulemba anthu ochuluka chisankho chisanafike.
Tikumbira kuti mbuyo muno a national registration bureau tinakikhaza chisankho ndomwe yoti tilembere munthu wina aliyense amene sanalembetse kamene amene alibe chiphaso muno Malawi. Tinayimba mu 2023 pamene tinalembera tinakhazikisa kalembera wa mmadera. Kalimbira mene watacha mu chaka chinocho mu June. Mbeni tamuza kalimbira mene. Mkalimbira mene ifeo kuembira 2016 kuzafika pemeta amalizeka kalimbira yu talimbira antu. Amene ane ina kuti alimbesebe azaka 16 kipira mtogoro. Okwa na 12.2 million. Ndemene tina umukaundura watu. Ndipo mafiga amene waso tina ikaso pa district ili yose mene alimbira. Ndeti kapanga kumpea, kapanga tikairegeza mafiga atu, ndi mafiga aku NSO, amene amaonesa, mene ziko liku kwela. Zaulisa kuti talimbira antuo kwa na 107%. Ndipo so tinatenga so gaolina, lo sindikiza zipaso, kunja kwa ziko lino. Ndi kumpea uti titakumbuka mwanubuino, kuti chaka jinojo tinalandira my identity card kwa na 1 million amene anachokera kunja kwa dziko lino tinalandira pa airport ndipo panopo akugawidwa plus amene anali mina mango kala ma office mwathu tinatenga onseyo tinapita nawo ku mina kanali embesera mento kugera my identity card.
Mkulu wa mabwalo a mirandu mdziko lino Chief Justice Rezini Mzikamanda wawuzoendetsa bwalo latsopano lomva mirandu yokhudza misonkho kuti akhazikitse maziko olimba pa ntchito yawo. Mzikamanda auza akulu endetsa bwaloli omwe awalumbiritsa makamaka awalumbikitsa kuti achilimike pa ntchito yawo. Mlembe munduno wa sashuma Dr. Bechane Chereni wati kukhazikitsa kwa bwaloli kupereka chilimbikitso kwa wopereka msonkho komanso ufuna kugwira ntchito zachitukuko mdziko lino. Alex Banda wazandi nkhani yonse.
Nthambi ya mabwalo lomva nkhani zokhudza anthu opereka misonkho alikhazikitsa tsopano pomwe adindo awalumbiritsa. Lamulo lisanasinthidwe mu 2021. Bungo lotolela misonkho la MRA ndilo limamva komanso kuweruza lokha nkhani za opereka misonkho ndi kampani zomwe pano zasintha. Mkulu wa mabwalo oweruza milandu Chief Justice Rezini Mzikamanda wauza adindo atsopanowa zoyenera kuchita popita chitsogolo.
Tikuganiza kuti bungo limene lothandiza kwambiri chifukwa bungo limeneli labwelapo chifukwa cha lamulo limene linapangidwa 2021 kuti bungo limene likhalepo. Ndiye tinacho chembekezo chakuti bungwe limeneli ligwira ntchito yake kuthandizira kuti chuma cha dziko chizilongosoka bwino.
Dr. Bechani Chereni mlembi mundu na wazachuma wati izi zipereka chilimbikitso kwa kampani ndi anthu mawu omwe mkulu wa bungwe la Ekama Abetha Chikadza waphera mphongo.
Ngati nkhani za misonkho zikhoza kuyenda mwachangu moteremu zikutanthauza kuti anthu feno tsopano titanso mapitaso chitsogolo mosavuta. Chifukwa nkhani za misonkhozo zikakhazoleza kumayenda mochedwa mwamapanga drug ndi kuti anthu amene akufuna kuti apange invest malawi munomo akhonza kumakhala ndi chikayiko kuti iko madziko lili likutanthauzadi za siriasi kapenayi.
Zithandizabe kuti anthu ena athe kupereka ndithu misonkho yawo moyenera komanso mwandondomeko.
Ajosta Mwazani Chisale awalumbiritsa ngati wapa mpando wa baloli ndipo iyo adzipereka kugwira ntchito yawo mwangwiro.
Ma taxpayers ngati sanakondwere ndi chigamulo chimene apereka achikulire ama revenue authority amene timati commissioner general ali ndi mwayi wobwera ku tribunal ndi kuzapanga apiro. Ndiye ife tizapanga ntchito yathu ndi kukhala pansi ndi kupereka chigamulo pa kudandaula kwa anthu amene azadandaula ku tribunal.
A Alfred Vincent Bemba ndiye wachiwiri kwa achisale ndipo a Timothy John Chira ndiye akhale mlembi ku bwaloli. Mmalo mwazode kuno ku Blanta ndine Alex Banda.
Mukonera nkhani pano pa Zodiac ndipo masanano mwe ndine Happy Mzembe. Tili ndi zambiri nkhani pomwepo. Kulandiraniso muli ndi ne Happy Mzembe pamene kupitirira yametendai ndi kuthana nayo. Mzamasewero akatswira tempikisano mu ligi ya TNM kuoneka kuti kukhalapo pakati pa Silver Strikers ndi Wanderers. Tipitirire ndi nkhanizi. Pokhudzidwa ndi kuchuluka kwa matenda mdziko lino akatswira alimbikisa ntchito yopeza njira.
Akhala kuchititsa kuti mdziko lino mudzibuka matenda osiyana-siyana kuphatikizapo akolera. Akatswiri akafufuku ndiyena akupunzira njira za makono za mmene anga machitire ulosi komanso kuthana ndi matenda opasirana. Mmodzi wa akulu mundu unaona za umoyo Aselemani Kondowe wati izi zithandiza kuti dziko lino likwaniritse masomphenya ake achitukuko polingalira kuti ngati dziko tsopano adzikwanisa kuthana ndi matenda munthawi yake.
Malamuno timakumana ndi matenda osiyana-siyana azizizi ngati COVID ikolera. So training iyi itithandiza kuti tizitha kupanga predict kuti mene matenda wabwerera amene akuyendera tikhoza kuthana nawo mwina nthawi yakuti olo kupanga predict kuti mwina posafika nthawi yakuti tikhoza kukhala anthu mwakuti oti amene odwala.
Alake Ngwira ndi mmodzi wa akuluakulu ku University ya Kuhe.
Kukagwira kwathu ka ntchito timagwira kwambiri ndi amene apanga ma decisions okhuza tosefe. Ndiyeno data ndiyo funika kwambiri kunene kuonesesa kuti kuthandiza ndi mene tidziwe ndi transmission ya ma diseases zosiyana-siyana Malawi muno. Ndiyeno kumaso kuti khale ndi akadaulo odziwa amene angapangira analyze data yo kumaso kuti data yo ikhale yabwino.
Mbala mazodi yake ndine Christopher Sandi.
Mpingo wa Enlightened Christian Gathering ECG wali mwamba wake waukulu wokondwera chipulumutso cha Yesu Khristu kwa nthawi yamba uchitikira kulilongwe. Mwambowu omwe ulipo lowerukale wakhala kuchitikira kusalima. Mtsogolo wa mpingo wa mneneri Shepherd Bushiri wali mpingo wachita izi pofuna kumva madandaulo a anthu omwe amalephera kukhala nawo kusalima chifukwa cha mtunda. Mthu omwe zochoka ku maiko pafupifupi 50 zikhala nawo pa mwambowu.
Msonkhano meneyo tikhate kupanga loweruka lino ngati tsiku limene timakondwelera tsiku limene tinalandira Yesu Khristu ngati mbuye ndi mpulumutsi wa miyoyo yathu. Komanso mtsiku limeneli chimachitika nchakuti timakhate kukumana dziko lonse lapansi kumene kuli mipingo yathu. Timaisha ma satellite kapena ndikambe kuti pamakhala anthu ena amene amapanga connect kumipingo kwao kuma branch kwao zikulosera pansi online. Ndiye tikhala ndi anthu amene akhale akupita mu mabranch awo kukaonera ma screen akuluakulu amene asakhale atapangidwa connected ndi kunoko ku Malawi. Ndiye kunoko ku Malawi ndi kumene timakumana malo amodzi monga ngati weekend imeneyi loweruka lino kuambira eto kuloko mama wa tikhale tili pa BICC pa ground.
Tsopano tioneko za masewero. Akatswiri pa za masewero ati mpikisano olimbirana ukatswiri wa ligi ya TNM watsala pakati pa matimu awiri pomwe kwangotsala sabata zisanu ndi zinayi kuti mpikisano ufike kumapeto. Akatswiri wa Christopher Njeula ndi Henry Gome alipotengera zinthu mmene zilili pano mu ligi Silver Strikers ndi Mighty Mkulu Wanderers ndi amene alimbirana ukatswiri wa ligi komabe Bankers ndi mmene ndi mwayi waukulu okhala akatswiri. Silver Strikers yatulia mapoint 48 panopa ndipo ikutsogola ndi mapoint asano ndi amodzi. Ndi nkhani imeneyo sotatsirize zomwe tinakukonzerani masana wano koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino yati kusintha kwa luso la makono kungathe kukulitsa vuto la umbava komaso kusokoneza chitetezo cha mdziko. Oweruza milandu kubawela milandu yokhudza kusamvana pa nkhani za misonkho mdziko lino awalimbikitsa kuti ayike maziko olimba. Akatswiri adalimbikitsa ntchito yopeza njira za mmene angamachitire ulosi wa miliri ya matenda ndi kuthana nayo. Mzamasewero akatswiri atimbikisana mu ligi ya TNM ukuoneka kuti ukhalapo pakati pa Silver Strikers ndi Wanderers. Pezani zambiri pa zodi.